No guhindura abaga.
Bedenanya bitsibara. Hey. Nta n'umugabo ufise.
Oya.
Saro programme nkazibiri zavuye kubera imvura. Ego mugabo ntacho nakavura twari tugakeneye twari dukumbuye kuruhuka muhira twambaye ibintu by'imbeho. Uwo mugabo ntubona. No mu mwijima nyene. Ndibuka umunsi wa mbere ambwira stori nabwiye ati Amede unkoze ku mutima ni iyi nduvu ko nzoyikora ndimwo ndi ndani nyine ndi wese
atashe
ndi muri mu tatari byo gukina
rero basha buryo ufise courage ufise gushaka nta kinanirana birakunda
ufise courage ufise no gushaka ufise ningabirano ni mugisha ni imana muri wewe
birakunda kabisa fani ntameze nk'abakinyi fana ahubwo ne yanyemerera hanyuma zokwama ba uriya bamwita assista Changa awe na director. Kubera ko fani umuhaye script numuntu ayisoma yose.
Kayisoma kuva
ko. Yarangiza akagutelefona ati hahantu je sindahumva ifo kuhakosora.
Bado nyene akari nyuma karahinda. Je ndize imana yuko hariho ahantu handi izo nshikana. Abakinege abandi nibabura. Hariho nabavuga ko bagombe banzi imya iko jo mafu. Nambo utanyakije uzonze imya gute. Igihe cyanje ndeka ngire nkore mu gihe cyanje. Gihe cyanje niyo cahera mpasira abandi.
Bonjour mesdames messieurs le fan music industry this is Nocel TV the one of the best and for this industry abidi kuri magro kumina beni biande kameni arkeni nkuko tuma tubikora reka tuzi dukengurikira imana hamadusura dukengurikira n'abwe bakunzi ba Nocel TV yes uno musi rero ndi kumwe n'abantu babikora neza n'abantu bafisingabirano n'abantu uvuga baduteramisha mu nzira nyinshi zitandukanye yes kuri uno musi ko tubabona kumbonesha kure ya mbere ngaha mu Burundi mbonesha kure y'igihugu RTNB yes ni filme imeze neza cyane iki irimo abakinyi bakina ireresi babikina neza cyane harimo no vuga umukinyo wa Amareresi abikora neza cyane amaze kurana abantu benshi cyane azi ku izina rya Fanny Lavin Fanny bite
ni sawa Ben
yoza neza
cyane
no guhindura abaga
bedenanya bitsibara hey nta n'umugabo ufise
oya je byo mvuze ndazura bitaho kuri guhindura abaga
muri filme nguma mpindura abaga
kubera iki
kubera ko abahungu bose mwose afise erore ashoboye unda dashoboye
Bite boss.
Ni sawa boss.
Biraza neza.
Yego nuko ndashimye.
Yakinye filme kuva kera ndaje ntatangira kumenyesha makuru. Bimeze gute ubimenye mu myaka ingahe ku munwa kene kumenya timbega benshi niyo babeshi bitanga bimaze mu myaka ingahe ntatangira mu bindi.
Kuva 2013 niho nakina filme ya mbere.
Sinari bwimvire nko nzobumenyesha makuru.
Yego bro.
Bimeze gute?
Je ni sawa ndashimye.
Umuntu yifuza kuvuga izina giwawe cyangwa umuntu yifuza kurimenya mbega witwa gute?
Je ni twamani rakiza Amede.
Amede. Iyo zina siri cyashe mu mafilme menshi murakoze kuribona rica mu hajyanye nabana kurikirana movie z'abarundi cyane. Amede bimeze gute wowe na fani bimeze gute
je na fani bimeze neza
mu rugo
oya oya ntibizo bavyoroshe kugira tsire umuntu yikuye mu rugo abantu bose barabitsi wiyatsi kintu kugisubirana birego
kabisa yes ni Amede no vita muri oreresi intarabona ariwe mugabo wa fani yes na fani ngaha ya nuvuga yari umukenyizi wa Amede kumbere baraza kuducishira ku mayange filme mbega ifise nuvuga imaniri yahe ifise nuvuga kuri ubutumwa bwahe ku bantu bakeneye kwikurikirana mbega bo isangahe iri kuri RTNB gusa canke no kuri YouTube channel twoyisangaho mbega fani araza kuyitubwira canke bigende gutinya bacari mwibanga fani yes kumbere ngira ko nikibazo ca mbere kuno musi kwanza kuri fani bimeze gute musi kugenda gute kuri fani akavura turabona ko kaguye mbega nta programme zafuye bimeze gute kuri fani
ah uyu musi hari programme nka zibiri zafuye kubera imvura ego mugabo ntacho nakavura twari tugakeneye twari dukumbuye kuruhuka muhira twambaye ibintu by'imbeho cyose ndagushima
twari dukumbuye kuruhuka muhira rero ko ziko fari nawo nyene uruhuka gute
nduka gute
namashuka gusa
eh namashuka nyene imbega hera nabana nkafungura ibifungurwa byo muhira kubera ko burya muri restaurant ntukira ngo Nawe babiryoshe ibyo mira navyo biba biryoshe gusoma.
Mbega umunsi kuri Amede umeze gute?
Je vraiment. Je namashimwe gusa urabona akavura akayaga ni keza urazi bujumbura kabashusha. Iyo akavura kaguye usanga ari fresh. Mugabaga burazi ntituguma muhira.
Mwebwire vy'amashuka vy'ibitana vyo kuma mu buriri nta bibaba.
Kabisa we. No mu asha no mu mwijima turakora.
Ariko muri Umusubira vuza
me. Mumwijima ngo bakoriki.
Bakorikire
gusuma.
Mumwijima. Mumwijima musumiki.
basi ibindi bikorwa no gufungura turaje ibiryo bya nijoro mu mwinji no gukora twabagabo dukora umwanya wose nzi nakoze ko 24
abagabo bakugira kuri kigadirira amede avuze muravyemera fandi tuvyemera vya amede tubwiye
jewe ntavyo ndomeya ko ese ndumugabo ahubwo natubare mu mwijima ivyo akora nivya suma nivyajya mu mwijima
kureka tabikora mu muco
muvyumve neza navuze no mu mwijima no kuvuga mu muco turakora no mu mwijima niduhagara sasa ni kuvuga umugabo abagabo twaremewe gukora nta kwicara uwararyamye akaruhuka akabeho nabana akabakinisha mugatwe tukuma twiruka nico navuze biratandukanye
mbega gafari kufuse umugabo akunda umwijima wubice bigenda gute
Onukumuheba kuko genda umuco. Ubonawo ntuja mu mwijima ibyo birabaho. Mugano no, cece ndamwakira ndumuco cece ndamwakira hacaba umuco.
Fwala. Asha wonagira ngo ukosora nico nagira mvuge kubera umuco wakiye mu mwijima. Umwijima cyo tsindwa.
Kabisa. Yes urumva yuko ari abantu babikora neza mbega wibaza yuko kuba kwatira inkuru gucyanya rakarumwireresi nabo bimeze gute. Fwani nireresi yanyu kumbe umuntu yifuza ati mbega nireresi mwise rya zina. Mbega utwibutse zina ryitwa gute mbega kubera iki mwahise kujya mbega vyagenze gute mbega objectif y'ijya filme yari ya
ni filme yitwa intarabona ucumbi yo titre we nurumva yuko ebana uwo mugabo ntubona no mu mwijima nyene
oba oya urumva uwo onye uwo nuko gupondana n'ivyiwe nakundi
urabona ko akunda umwijima n'umwijima n'amazi no kumfata ku
muntu ibanze n'icyo gituma yirabura urugira kayobe
kuva tumenyana na fani ubwirabure bwaramuje na fana yihangana
nawe ntuho buri inzobe gacugana n'umugabo w'inzobe nawe
none muca mumurika muca mubiri
oya kwari umwijima naho cubura umuco kujyanyere kameramani wanje abivuze
nuko cya ndamumurikira
ati rero bimeze gute rero kubera iki mwahise kujya mbega bimeze gute objectif yayo
umwanditsi wayo nguyo yavuga igituma yayanditse
amedira ashaka kudushira ku mayanga bimeze gute
mbo ubwa mbere amafilime menshi dukunda gukina ya fani na yuwanje bese murakunda kubona ko ari dukina ivyo mu miryango cyane cyane ibi bibazo bikunda kuba mu miryango donc intarabona ivuye mu ijambo rivuga ngo mu kirundi ngo intarabona iseri haha niko akundi ikintu upfu kuntu kikoze kubera ubuzima butarakwigisha neza rero muri rya filime ikintu tugomba kuvuga ko ni kuri aba bantu bagira ngo barubatse ntibicare ngo bitondere ikibazo ahubwo bagafata ingingo bahubutse nibaza ku gace mumaze kubona muramaze kubona ujya mugore Diane ni Diane na Peter rero si Peter na si Ahmed na Fani Diane yafashe ingingo yo kuva mu rugo gihuti huti ubu rero ibintu barindiriye kubona abantu ni gute igyangingo izomwigisha gute izomwafekta gute yongere mwigishe gute igiye kwigisha iki abafasoni bakunda kubona umugabo atakora ivyo bashaka bakaca bivumbura ni vyinshi
abagabo n'abagabo bagumana akanyari gabo urumva nabo nyine bazokwiga
uravyemera
ego nivyo cyane nivyo kubera twe nitwigisha bamwe kuko twaba turiko turahotera tukubwira bose hariya n'ukuri abagabo bose bazigishwa ku buryo n'abazogirama ndetse n'abazogirama amahirwe yo kubona ibikurikira nitwagira amahirwe yo kubanda njya filme n'abana bazoshikirwa bakosogwe abantu bose
kubwa bati rero kuba yayanditse ati byari byoroshe bimeze gute mbega abantu bari kubarakira gute kubona bamaze kuyibona
sha ubwa mbere kwanza kuri twe twayakire neza ndibuka umunsi wa mbere ambwira stone nabwiye ati Ahmed unkoze ku mutima ni iyi nduvu ko nzayikora ndimwo ndi ndani nyine ndi wese
atashye
ndi muri mode atari byo gukina nyene hama nyine abamaze kuyibona asha wone urayiraba
ndamaze kuyiraba kumbonesha kuri y'igihugu
warayikunze
nshaka kitubona avuga ati umugabo wa fani ari ngaha kwari kifana kuma hindura abagabo fani ngwa mana ari kumwe n'abagabo benshi mbega bigenda gute
wa iyo filme vraiment
usaro si umwirukana
wone isha anyira atama eve tisi nzogaruka
wa mbere yarabukubitishije ubu nawe yaciye amwirukana
ningora
abagabo arabahabura mu mafilime yose nguyo arabategurira akantu mpaka kabaye inyanyura
ne atari nyine gusabira ryoshe filime bayakiriye neza abantu benshi bako bayakira neza kandi ndashima kubona abantu bagenda batwandikira ati nukuri filime zanyu ziratwubaka ziratwigisha kuko natwe nibyo twipfuza cyane agafaranga turagashaka ariko cyane turashaka kuko inyigisho zirimo zibashikira kandi bakazikorerako zishikira imitima yabo
ati rero muri rusangi feedback rero gute abantu bari kwarakira neza nko kubitubwi
nziza cyane ego
uriteze impinduka kuri tala yawe bivanye n'ireresi wakinye cyangwa n'izindi ziri inyuma
uwe no yamavugishwa ngo we ngo nko mu kwezi kuza ngo ha Kubera hariho ingo nyinshi zizoba zize bivanye niyo natara yego
Nikibazo ncanifuza kukubaza bivanye nico kibazo meje kukubaza ubunyene uci tubwira ngo byakubwira ati mu kwezi kuza uzoba ubundi muntu Hari indirimbo yero kwaguposta kuri stati yawe vuga yari indirimbo y'umuririmbyo ngaho hakuje ntavuze ico gihugu igihe skumbure ni indirimbo ivuga kuvyerekeye ubuzima bwiwe kuko n'umuntu wese arashaka kwikoresha bijya bintu byaramaze kugushikira gafani bikagutsitaza no vuga muri entertainment ugahura n'abantu bagutsitaza bikakubabaza ariko kwabicamamare mu nyoma
iyo ndirimbo ni yahe gabene
ni indirimbo ya Bruce Melody
ifuka good
bado
bado bado Bado nyene akari nyuma karahinda. Je ndize imana yuko hariho ahantu handi izonshikana. Abacinege abandi nibabura. Hariho nabavuga ko bagombe banze imyaka ikojo mafu. Nambo utanyakije uzonze imyagute. Igihe cyanje ndeka ngire nkore mu gihe cyanje. Gihe cyanje niyo cyahera mpasira abandi.
Yes kumbure igihe kibone cyagera uzopasira abantu mbega hari abantu kumbure bakibona umuntu agicaruka ariko arakora bakamumvira nabi bakamumvira ishari
cyane baruzuye cyane kandi imana bababarira
abantu nkabo bakira gutega fani ko bwa
abantu nkabo ncenda bakira yuko batiyemera ko nkikabo babise ugenge buke kubera ko n'abarundi baravuze ngo amashugo aruma akabisa yandi kandi gato karakura urumva rero we namba uwo ushaka gukinyiza abo bandi bari ko baravuka wapi kweri nibaze ko nta buntu bufise muri wewe
uvuze ati gukinyiza biboneka ko ari umuririmbyi bisa nuko afisi zina canke no muririmbyi ari hasi
agiziki
umuntu kinyoma rero canke nabafana bari hejuru canke umuntu nyene ameze gute umuntu biboneka gukinyiza
Oya umuntu akinyizwe no ari wewe wese mbuga gukinyiza umuntu ukinyiza usumba yego
Yes kumbere iyi myidogo ufise ari nabandi bayigira muri profane akavuga ati baririmbyi badukuriye canke abantu bose bari hejuru yacu kwere ki badufata gutya ari wewe badufata mu mugongo biramaze kugushikira ko nisunze njya ndirimbo wa postinze kuko nya muri mbavuga ati ndabaramukije abafana banje bose muri ati yes yeza bahezagire ndaheza ndabaramukije mwese abakinyi bamareresi kubwa fana ariko muri rimbyi avuza baririmbyi mwese mani bahezagire gere kuko uno muziki warambabaje agati nare kubera iki kubera entertainment yarambabaje
yego nuko
warababaye
cyane
waratsitaje
ako nibisanzwe
biramaze kugushikira nawe ga boss
bon ego ivyo ntibishobora
kandi bakaguca intege ari bo gushigikira
ntibishobora kubura vraiment vyama vyabaye ugasanga umuntu ari karakubwira ati ivyo bintu urimwe no gutumutwe hakaza nuwundi akubwira ati werofa Je aho maze kugera undushora nuko hagera. Ukacha wumva mengo ivyo uri kurakora nino. Mugabo rero ubuhanga bw'abantu, ubuhatari bw'umuntu nuko aguma ku kivi. Ego.
Yes, vyiza nuko aguma ku kivi. Twese kugira ngo tugere kufata ino mic twaronse abantu dukinege. Sivyo none ga boss.
Kandi Ben, icyo kintu urya n'umwanya umwe kiraryoshye kuko nta muntu ashobora kuguponda taravyo bikorwa byawe. Ijya byo ziba wayimpa.
Ariko nwambaje ati mbega commentaire mbi na nziza wo turi yaje nabwiye ko ntori mbi.
Ego kuko wambi aba yaravye muganziza ari kugira big up atanarabye
buje rero dakunda reje abantu bampondare rero sara ndabikunda tusara sizi ko rawikunda ma
ni vyiza cyane kubera kandi vyiza twese benshi turi ko turakora ikintu vyiza tuba tubibona mugi bibi keje ntitubibona no kuvuga bibona abandi iyo bivuze rero wewe urakosora niya kuvuze ko bitari ivyo ahubwo biguha ingufu yo kuzomwemetsa
Yes kumbure ni reresi yabo imeze neza cyane turumva ko nabatwara nuvuga RTNB kugira abonye bay project nuvuga kuri kumbonesha kuri igihugu nuko bayiravye akavuga ati film bivero vyose irasha icyafite cyo giye gukungura nuvuga mu ngo nyinshi zigize Burundi nuvuga mu manzenya menshi nuvuga mu ngo nyinshi nuvuga zihari ngaha nuvuga nga mu gihugu cacu Burundi Yes kumbure ni film iboneka yuko irimo message nziza kumbure umuntu wayifuza kwikurikirana mbega fani yo isangahe azuko mayikurikirana kuri RTNB gusa mbega bimeze gute
oya ntaguciriye mwo kwanza ijya filme kuvuga ngo Ertenbe ngo yare yiravye ngo rayishima ijya filme Ertenbe yabonye kuva ikiri mu nyandiko
yavuga ati yabonye kuva ikiri mu nyandiko
ego
cyarasoka mutara nayiki
ego ndese na production ya Ertenbe
bote abo ese nibwo nakoze ijya filme
niyo yayikoze
niyo yatanze sponsor
sponsor amahera yo gukora niyo yayitanze
hari byo tutari tuzi rero fanire kabitubwire
urumva
kwa star ndumara uri poster juzi
bado bado Bashatse nishimye.
Oya. Ya vraiment hageze vraiment ifoko tumukeze tumukeze fadi. Felicitation vraiment.
Merci.
Uri chubuka sana.
Sana. Nawe we. Urumva nyene RTNB araravye story iravuga ati vraiment ni byiza. Hama bacha barara kwanze twagera urana muri tunaje mu modoka ya RTNB sha
abakozi ba RTNB
abakozi ba RTNB
kamera za RTNB
byose
yari muri make dufate ko ari igihugu cy'abasupportinze
hagiye ego kandi ni nkuko bishobora gushika tukazogumamo sivyo bameta kazo ijya projika gumamo ndibaza mwana nuko uko ikoze biratandukanye na zigya duhora dushira kuri YouTube yacu
yes
kuri RTNB ikoze
kumbure yes fani umunavuga ati fani yarashigiko na RTNB umuntu niyo bavuze nabe
oya niyo bayihe
kandi kwa tuzi ko RTNB iri muri leta mvyeyi
leta nkozi
tuvuze ko leta mvyeyi yashigikiye fani n'umuntu niyo bavuze nabe
nta na gato
fani yashigikiye na leta mvyeyi kandi ivyo ni iteka cyane kuri fani
cyane gose kuko navuze nari nzi uko bizobaho
yes kumbure nk'umuntu bayifuza ati mbega ndifuza kuba nka wavuze ko
Amede
witwa ati ndifuza kuba nka Amede nk'umwanditsi mwiza nka Amede kurumva yuko waranditse novuga abajejwe RTNB abayobozi ba RTNB barashima igikorwa kiwawe kumbure kubga umuntu avuga ati mbega ndifuza kuba nka Amede Amede ni giki yotanga kumanura kuri uwo muntu abe nk'umwanditsi mwiza nka Amede
wari wese abanza kwiyumvamwo igikorwa kubera je nibuka ivyampaye subutunzi n'amafaranga nari mfise ariko je naravyiyumvisemo hanyuma nukubiha kanya kuko benshi baravumbuka ngo ngomba gukora benshi no kuri tele bajayo batanditse no kwandika ukitonda ukakora rero basha buryo ufise courage ufise gushaka nta kinanirana birakunda
ufise courage ufise no gushaka ufise ningabirano n'imugisha n'Imana muri wewe
birakunda kabisa
urasenga Imana yakumvise
amen mana bandayimvuga mana Imana bandayinyumva amen
kajamba katoye ku Imana yawe no
Ah, thank you, God.
Only.
Yo, man, ndagukunda Prem. Now, nyine shitane hari gihe inkoresha uturaka. Shitane inkoresha uturaka just ndumukozi wayo ariko Imana ndayikunda.
Oya, Prem, ivyo rwabizi ko tukuri kuisi yanduye, ivyo nta muntu numwe ngaha bitafecta twese biradushikira.
Cyane.
Ariko nikwishimira no kwibuka ko yadufashije, sivyo na gafana.
Cyane Prem, kuko aho turi nta twarota nti twabiroteko
mbega nka amedi gukorana na fani we gute bimeze gute byarakoroheye canke ni ibintu wama wifuza canke byari mu migambi ko muzokorana na fani mbega iyo rero siko yawandise ugacushima ku iha fani ni bibazo birinda kubajije ama mta ndifuza kubenyishura
ubwa mbere fani ubu abantu bose baramutse kwa umustar biriya bintu rero abantu bariko baribaza ubu kubera babonye amafilime je nabibonye kare mbonye koko kwa kiwe cambe hama ikindi cyakabiri fani ni intwari ivyo ni ibintu abantu batazi Fani ntameze nk'abakinyi. Fani ahubwo ne yanyemerera hanyuma zokwama ba uriya bamwita assistant cyangwa abe na director. Kubera ko Fani umuhaye script n'umuntu ayisoma yose. Yarangiza akagutelefona ati hahantu je sindahumva ifo kuhakosora. Uramwumva ukuntu ameze? Rero Fani je namumenye kweri ntabeshe namumenye kuri filme yiwe yitwa Urugendo ampamagaye tuvugane kuno no mufasha. Rero uwo munsi ku iyo filme niho namenyeye ubutwari bwiwe. Ni ukuvuga rero je iningabirana iri muriwe. Gukina koko bose barabibona ubone rya kina. Mugiryo rindi banga gigituma kina neza kuriya ni ry'abantu batazi. Rero je maze kubibona nabonye ijya filme nta wundi muntu yoyikina. Hanyuma Fani hariho n'ukundi kuntu. Ntabwo ari umukinyi gusa muramunzi n'umuyobozi wa Trofa okay nena no kuvuga sawa nanje narayambaye narayiguze nayiguze menshi umugore n'abana baraye ubusa Oya do hafa tuvuga yuko ndiko ndaramuvuga yumva abagenzi banje tubihora tuba turi ku mata hari barabizi mbo nagira ndakubwira yuko turetse ivyo vyo no gukina irya filme ikoraniye mu bintu byinshi ikoraniye yo trofa ikirimo BMT irimo na warubizi ariyo tugomba kuzoyisohorera ko kuri YouTube wari wakabajije kare n'ukuri vuba izotangura gucana kuri YouTube abantu bayibone n'ukuvuga vuba cyane ego cyane n'ukuvuga rero ubutwari bwa fani Ichomu sindi ichokumu ichomu ma je yobari mu mafilme yanje yose nandika kubera je uburyo nandika abantu benshi bazobiraba muri filme uburyo nandika fani anaweza mvuze igiswahili ariko
arashoboye
nagishoboye ariko nakivuze neza
fani anaweza yari mana kwa kirundi fani arashoboye
arashoboye vraiment ego
Yes, kumbure mbega fani kuba yashimye nuvuga amede ngaha bega nigiki cyatumye umwemerera ko iyo script woyikora nkuko avyifuza bega kuri ki wamushimye ko mwokorana nigiki wisonze
nkuko amede yavuze filme kenshi yandika nizijanye n'imiryango imibereho nyine dusanzwe tubayemo nanje nivyo numva biri mu mutima wanje ego arumba yarancho ameniweza
yani ame kukuta kwenye uwa akasema hapa kabisa umenikubalisha
kabisa nanje sikavuga igiswahili bagawa
very soon tunakutaka uwe international sivyo none
eh ni kweli
uko navuga kungirana singura agenda cyane hajya gusumbya n'umuziki
ego
fo kwa duga akoma duga gushika hejuru aho tutamubona
yes bavuga ati irere se hajya
tutamubonye ashizaho tutamubona twa duhombye
yes mbega iyo yindi mbega imeze gute tuzoyihabwa ryari nka fani kumbere ni batari ba
iyo yindi reresi iyo yindi yitwa ivyambaye ko mushaka kubaza ngo ivyabaye kuri cyo cyo ivyabaye kuri amede nanje sinzi nibaza ko ivyabaye kuri twese
ivyambaye ko navyo nyene n'ivyingo navyo nyene
ego cyane mu muryango nubundi nzongera ndamurongore niko bimeze nyaga filime hanyuma ivyambaye ko rero n'ukuri iyo filime ivyambaye ko nimba hari umuntu akunda filime mba nanditse nimba hari umuntu akunda filime fani aba yakinye cyenda bashimiye ndayibashimiye ndaze muzoyikunda
kabisa
yego
izo dushika ku indi nivo tutari twagereko
cyane ifise n'ubundi buryo ikinywemwo ntabwo busa n'izi histoire dusanzwe twandika
kabisa yes kumbure nka fani nka kajambo gato kubasanzwe bakunda iyo filime iyo iri kira trendinga nawe nuvuga kuri imboresha kuri igihugu n'abantu kumbure bagiye kubona uhabwa bishasha ni giki wabwi kugira ngo bavyitegurire
ah no babwira yuko bo babara urana RTN bayikurikirana nyene umvye wacu bategeza kubikurikirana kandi babaragira subscribe ku channel yacu twese kuri BMT Fanela Vino Official no kuri Warubizi kuko bagiye hagiye kuzahara cyo ibintu by'ibisazi Ego.
Ibintu by'imperekeranya.
Cyane imperekeranya ngo ni ngwe cyo nimfye igoye nini. Ni fye mfoye.
Byo binini binini naho nyene.
Ego. Ego bagire subscribe kandi bagenda ama partage babandanye badushikikira twabashimira ukuntu badushikikira. Ego babandanye.
Ameda akajambo gato nabo nyine ku bakunzi bawe n'abakunzi bagiye kurikana ibyo bikogwa.
Ego cyane kwanza ndabashimira cyane kubera biba bitangaje ikintu badukurikira hanyuma nkuko fani yabivuze BMT buja irahari babe baragira subscribe hanyuma warubizi TV hama twafa naho nyene ibikorwa n'ukuri vyacu bagiye kuza babibona ku mwanya
kabisa bidahagarara
ntibizigera bihagarara nakuri
Jesu akubwira yuko akagice nigahora mu itamari ka 10 ndabashimire fani
Benishi nawe twagushimiye cyane gose
ndabona uryohewe ashakwe wundi wanzanira nkiri hahandi narabona nyina w'umuryohera ariko ubona umuryohere guso Igiki Amede afise gisumbije babandi.
Urazi ikintu cya mbere Amede yankoreye ntaje kwibagira. Niwe muntu wa mbere yambwiye ati fani harageze yo kutazura akorera ubusa. Je kandi Amede cyo giye nta mahera menshi yari afise yavuze ati je mu gukina muri filme yanjye ndaguhembye akira. Ndabwira Amede reka je ndagufashe n'ukuri. Ambara ati no wewe wararengeranye gukina kwa gusa. Utegeze kuyatora. acharampemba kandi yampembye neza bose wampembye neza
Amede
ndamushimira ko narabonye agaciro kanje akabona ibikorwa nkora yuko bikwiriye guhemberwa
ni uwa mbere yaraguhembye muri film ugiye gukorana nawe
ego
Amede ndagushimira cyane kuri cyo kintu
murakoze cyane ndashimiye cyane
kubera habonetse nk'abandi bamede nk'abatandatu nk'abo mu Amareresi badutera imbere bakinywa Amareresi
ego cyane birakwiye bose ahubwo na fani niwo gushimirwa kubera nta muntu yo kwikura amafaranga yiwe jewe naho mvuka ni kure nta kuno no kwikura amafaranga yanje ngo mpumuntu ni kubera fani vraiment eh kandi
ndajya ava mu nda ava kure
mba ku munda
Gukura ni munda
wa munda. Kure ni munda. Nico gituma rero jewe na je ndashima fani ubutwari bwiwe. Nibaza ko kugishiki yisaha ndibaza ko fani abantu bose bamubona ko afisa gaciro kanini muri filme.
Kabisa. Tugushimire kandi ya Medina.
Murakoze cyane nange ndabashimiye. Mani bahezagire.
Igezo rukumuna bene kuri microbe yande camera Arkeni tuzosubira yo na gutaha ntiyogira kugira subscribe kuri Newsel TV. Ugira na subscribe kuri channel z'aba bantu fani twibutsa.
Fani la Vina official.
Twibutsa Mede.
BMT na warubitsi.
Niwagirugira subscribe no kuri Newsel kandi. Bye bye.